omuduumizi General Aronda ye teyabadde mu convoy eno era emotoka ye emuwerekera eya pickup eyagudde mu kabenje kano. Abaserikale bana bafunye ebisago Abdu Rasiha ne Kopolo Nabasa, Okalani George ne Chiza Isha.